Public Order Act namba 162. Ngata ngata moterore ka okoluwore gi chik mag riwi ibiro kumo kuom gur e msalaba.